to hear, Kaio.
Huh? He arani.
Ka pēhea te arani e huri hei kaha mo te tinana. Tēnei whare. He kakīroa?
Ai, e tamako heru toku ingoa. No mai ki tō tātou whare.
Ka tai e te kōrero?
E hara e tama e noho koa. Whakarongo mai, anei te haringa o te kai.
Digestion begins in the mouth, where the teeth break through smaller particles.
Tēnā koe?